nsa chineke ayi na rio gi igbazata da were onos na ndai ihe wetra yi na mma gbazata na ezinu lai na ebe ayi na azu aya n'ụlọ akwụkwọ ayi gbazata n'ụlọ ọrụ ayi kuto gi wee chia ọganiru wee dịrị ndị gị na Afrika and the whole world. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ndụrụ nke eluigwe Chineke ọbara Chineke mo onye ukwu na ọbara otu aka na-eru mba mo igbe ọma na-eche ndụ. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọnụ ụzọ nke igwe meghe ka ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ndụrụ nke eluigwe gbadata. Ọbara Chineke mo onye ukwu na ọbara otu aka na-eru mba mo igbe ọma na-eche ndụ. Chineke m meghe na mbara igwe onye na-eme mma meghe ọnụ ụzọ eluigwe ka ndị mmụọ ozi gbadata ike gị gbadata ịgbadata n'ime nda Jehova gbadata were oche gbadata n'ime ndụ m gbadata n'ezinụlọ m gbadata n'etiti m gbadata n'ime nzukọ anyị.
Jehova Jireh, the great provider, anyị na-arịọ gị, Father, open your heaven. Ụmụ na-arịọ gị, biko wụsa anyị ma ọsọ. Ndụrụ eluigwe, biko gbadata n'ime ndụ anyị. Mụ nsọ Chukwu, ike Jehova. Mụ nsọ Chukwu, ike Jehova. Chineke eluigwe, biko mebere m eluigwe. Biko wụsa anyị ma ọsọ, onye na-eme mma. Jehova Jireh, anyị na-eche gị.
Aka Chineke, ka Chineke mụ dị ike. Aka Chineke, ka Chineke mụ dị ike. Aka Chineke na-eme mma. Aka Chineke na-agwọ ọrịa. Aka Chineke le nyo, aka Chineke me wongo nyo woma.